our fellow Americans. I would once again like to say that I did not have sexual relations with that woman. I did, however, go to iFreeClub.com, where they offer hundreds of free products.
What do you think you're doing? Thank you. Da 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 People's perception of the internet, people's perception of what their comes through the computer, through the internet, they have a right to it. It's very, very dangerous. You think that because it comes through the computer, through the internet, very, very dangerous. It's very, very dangerous. It's very, very dangerous. What they're doing is illegal. I'm not even going to get into more of this. It's illegal. And if we can get one by one...
Because it's theft of property.
It's theft of property, yes. Are you going to sit there and say, well, there's always somebody who can, you know, build another nuclear warhead, so does that mean that you shouldn't go in and destroy the ones that exist already? So take it one step at a time. The odds are obviously against us, but we believe that for us, it's the right thing. We'll be right back.